ya wana.
Jeje bweni siti na kamari ya Bwana Lee. Uzuru wanyu wa vavo.
Simba say, Mama, what a thing. Hey, one you.
Wangani Mohabi Mlala.